Mimi nasema Jones, Papa, Papa, Papa. Mimi nasema penda hip hop hapa hivi. Njoo nijitoe vizuri DJ, let's go.
Hey, la chisela poliquidia, cana cuando me falla ya la quidia. I'm not giving.